kulandileni kuli konse kumene munga kale nthawi ino kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page osaiwalanso wireless ya Times itafikanso ndi program ina ya Hot Current imene timakhala tubwera pano kuzapereka feedback pankhani zikulu zikulu zimene zikuchitika mdziko muno kwa tsogoleratu kwa maudindo onse popanda kunyengerera popanda kuchosera popanda kuonjezera monga mwanthawi zonse panonso ndili nawo akula akulu amene timakhala tikutambasula nawo nkhani mprogramu imeneyi Bambo Humphrey Mvula ndakulandira
nawo yeah ndikoma kwambiri Rwanda
komanso editor in chief akuno ku Times Group Bambo George Kasakula ndakulandira ni George
ndathokoza kwambiri Rwanda
imene ikhala yomaliza
imene njomaliza kwambiri kuma tikambabe kuma petro zimenezo
chabwino
eh
tufuna tikambe nkhani yokuti they have to move on chifukwa impunity won't win Tuyeni na tipite chisogolo.
Yes.
Izo kula ntima za maganizi. Siza pindula po.
Choya mba wanda. Ziko lino sa mtu mwotzi. Ziko lino. So, ulona kauti, akupaso dindo otani. Ziko muno. Ukira zina zaki kachani kani wa president umene. Sama ganza utende uli ziko lino. Nilako. This country does not belong to anybody. This country nila zikolo sila marari. Then sometimes, tika maona zuri kaza sogole yatu, zime tizi zuona pumpa na pumpa na program ino. So inza tukuti awawa, ama tengenga tukuti zikoli nonao, ndia ajide zipiodo kuzituza ziko.
Tima di zipiodo.
Tima zipiodo yeye, kuti ineyo, zote zinduza ziko nizikaka yako, kuma ineyo awawa andiziwe, aka ulaso. Iko sapa nkaza kuti zapote, awona zime zichidika.
Kuti awono ni nipafu.
Hei, ndia tukuna kuti, zime nezo, mziko munu, nime ziko endela zitu. Zaga zinozo, sisi nga take. Because impunity, si fomelezed, why? Why are we saying this? Because lachi tatu, lapidari, a judge, a high court judge, Kenyatta Nyirenda, anapanga nalifai, kapena anatetsa, kusankiru kwa four commissioners ameki. Dipo bagali bano, as we speak, chifaya zimene zozo, meki si kupupa kuno wino yae. Furuna kuti zajidika zibenezo. Angkani ndia kuti Malawi Congress Party, Secretary General, Bambonkaka, anabira kukoti, anatenga apreza naza chagwira kukoti, over decision, mina nabanga, amina naluwa marunga, amina nasira mpando wa chagwira, amina ali apita mtaika, kuti sana sankebu ino komishoni. Kote na kuri kubere komishoni ya nyawani ya lepera ndipo tipangasunji sanko chakajata pakoma pakari komishoni ya nyawani mene ama sanki na makomishoni a presidenti agale opuma apita mtarega sana sanke molondola ndipo fote sana sanke molondola sangu sanka kumeneko para alibe kunali invalidi so zimenezo zachitika taziva wiki mene chinto yamba chachi wili nchakuti kani za COVID Mziko muno officially sobano muli COVID ija ya kuindia. Variant ya kuindia ya fika. Atachita matesi anthu amene sugar, Salima Sugar Factory anachipoka kuindia kutakukile chito kumeneku. Atapeza kutiku nditu anthu 14 out of 87 samples alini variant ya kuindia. Zivene zaitava zachitika wiki mene tamba karemera kwa chiviri. Kalemera wako fidi, afuni kwa chita gawiri. Nen hayo wakwana, yote amena naba isa kwa yamba, subano mba isa suka chiviri. Nen nauna kuti pakisano lapidari, president, Lazarus Chakwera, ndachiviri wao, asalo sichirima, ndiye na ose, akula kulu yena, anamboba isa, isa rumene. Choma li zira, shimene timafuna kuti jione punche kuti boma la Malawi, through office ya Attorney General, yale bila court la ku Africa Human Rights kwa Arusha, Tanzania. Kuti ndithu lilibe mphamvu loti lolo lingave mulandu ya ku Malawi makamaka yokhuza zinthu zimene zinachokera ku Supreme Court specifically avuwa kaunda Khatabe Central MP Supreme Court naliwo chisango siende bwino alichita notify chisango tibwerezeso moti megili pakalikili kurapa ngisi chisango kumeneko iwo malomo kuti sinthu zimenezo apita ku court la Africa on Human Rights ku Arusha kuti akadandaule kuti mwina ufulu wawo waphanyidwa. So Aroni jeno ale berako de runyo mulibe pavu yo wona kanimene fankanimene njya ku Malawi ku maso iliyo sine no court la apilu la ku Malawi ndi no court la kuti anhu apitako asuloka panga apilu pankhani zawo azitengere kumeneko so zipene zipene zachitika koma muri wakumeto toni ndona kuti kodi amene amaganiza kuti dziko lino akozotenga kuika tumo wawo zipene zwasiretu chifukwa amene zili panopa sizingateke
chabwino dziko limeneri singalitengere kuntoso ngati nyama ya galu amalawi amasiku ano adachangamuka amvula tofuna tiyambe ndi chigamulo cha koti chimene apereka ndi a judge Kenyatta Nyirenda kunena kuti kusankhidwa kwa makomishona folo amene adaperekedwa ndi chipande cha DPP sikunaende bwino kupatula kuti awiri mwa makomishona amenewo adali ndi nkhani zawo komano chipaniso cha DPP chidapereka manambala ambiri posayelekeza ndi imene zimayenera kukhalira zukhala bwa
ndi Wanda ndi George ndizoona nkhani imene takhati kuyikamba kuyambira chaka chatha pamene zidachitika
zidayamba
muja zili bwino sizidakhale bwino veni wache kando mayi kunje nde kanala nkhula chipongwe cha ntuzu kunyoza wina aliyense nkhale makoto omwewo tinanena kuti nkhani isili bwino so apa zaonesa ndithu kuti nkhani chasana nyeleze bwino mtarika ndikwizani ndi mawu oyambira introduction kuti impunity kukhala ndi mtima woti chinthu chinchanga ndine president sipalipoka president ndine demigod ndikuza kuyanga malamulo chilichonse nchaine nzochitsa manyazi kwambiri kwa professor Peter Mtarika constitutional expert munthu waza malamulo komanso amene anali chief secretary anene anali judge muhanga kuti vanthu vamapanga preside over zinthu za lawlessness zophwanya malamulo zokhulupirira kuti ife ndife ya DPP ife ndife olamula therefore chilichonse tikuza kuchipanga mmene tikufunira
pena mafusa mwina mvula kuti kodi mmene ankapanga mwina ziganizo zimenezi ankaganiza kuti atati mwina achoka anthu sasaziwunikanso ziganizo zimenezi pa nthawi yomwe anali ndi mphamvuyo mwina zimamveka bwino akamapanga
maganizo awo analibe kuti adzachoka chikwa matiuza kuti paka 20 chani 84 oye so mmaganizo mwawo anali eternity chifukwa ndakugwisa pa kuti demigod kuti iwo satani
ngati milungu
milungu anali milungu
amafika pona kuti under my dead body ndisinza choka
kuti awasazalowa
awasazalowa
ajakawa
awa MCB MCB achakuya
as long as I'm alive
even over my dead body
vice president yali popa namamchula maina osakhala bwino paka popo virus ya kumachula munthu osakhala bwino meaning kuti impunity eneni mwina usilingane nisingafanizile china chilichonse chimene mwina anzathu wa DPP wa mwina chimene amtarika ndi anthu awo amaganiza amaganiza kuti zikoli mwina ndirawo lili thumba tsopano amapanga zonsezi zipoganiza kuti palibe analamula Supreme Court anthu wayiyayi ena waindi asanali bwino asanayendese bwino komanso a parliament anani nawo ndisali bwino iwo wanasanga kuti ine ndichitabe basi mufune musafune ine ndine Mtarika ndine president mwina womyaya yawo ndawonjezera ine ndi andasankha pasi andindii anapanga ine ndikhala nawo foro anga makomishona so that blocking majority chilichonse chimene chizichitika chindisunga ineyo mu in power ndichifukwa chikumatuluka ma tipex matuluka zinthu zambiri tithokoze kuti chisango chomaliza ichi panabwera chairman waso pano amene asi mwina amene analiso ndi ndi integrity yonena kuti anthu aja mwina maopa mwina mayesa chikwa even anthu amene amalemba ntchito zina zawo kuti za zoti ife tikhale basi kuika msimenti ndipinge nditenge mawa a John Temp anaika zinthu msimenti
kuti ziumirire
momwemo tikapanga zinthu zisamakhale kuti zizigwedera munthu akafuna kumenya agwe ndiyeyo so zimene zipano zaonesa kuti ngakhale utafuna utatambatamba
kunja kumacha basi
so apapa kukucha na wamalawi aziyang'ana legacy zimakhaza manyazi kuti amafunabe azioneka kuti alipo pa political structure yathu andi anapangaso zabwino even masupporters awo ena akumaonabe kuti zimenezi tikamala anthu amakota kamala nkula ndioti makota amene ndachapechape that's where avuwa apita ku kodi yakuja kusakhala ndi chikhulupiriro ndi zinthu zimene anazipeza majaji anapeza chikwa mapanga describe majaji omwe ndikosapunzira so anthu osapunzira yakuwakumbusa malamulo akuti choncho
chabwino ayamba jonjo amvula joji fuso kuonje zirabazimene ufuna uyankulepo mkoti mwina ufuna kungu gani zaapo kuti amtalika amataka majita zimeneza ama gani za chani kumatenga biyantu kuti parlamenti kuti awasa azua nchito makota kula kulu high court supreme court ikunena nditu kuti these are incompetent people kumabe kumati mgelesira kumaso watu
amvula nena kuti amtalika professor walo kwa America kakuno kwa Africa mvula ninaso kuti secretary to the president and cabinet high court judge Bambo Muhara so sili ngabuleba unena kuti samaziwa maamulo
ngati panali takhala ndi combination yozuwa malamulo
ndiye ndimene iyi kunali kuti malamulo awa tayikane kali hapo izizi siza malamulo so yayi awawa taonetse iwowa sawina mulandu ku court kuti tipangeso chisankho ndipo kukhale make ya nyoni ndiye felesi maintain our advantage chifunga risi pangamene na advantage ndeli choka mboma 2020 40 manager is taker ajadimana kuti over my dead body kuti sanga khale ulowa mboma abwera mboma ndiye tike apa afro dziko lenathu mujambi na mvula kuti amanenga kuti zvino lenathu pamwa kuti azi izinzathu zaine nda zathu basi don't worry about malamulo so kunali kuphanya malamulo impunity because there are no basis amachochona amachidziwa. They knew what the right thing would be. The right thing would be the whole commission yagale kuyikapo komaso kupanga kutsara malamulo kuti MCP atatu ikoso atatu apange aike mu commission. They knew that that's the right thing. They didn't want to do it because of a advantage yao. In the end, it has ended in tears because people are saying
this
that
has ended in tears.
More than tears. And you talk about the people that are involved in olongolola no decorum ngati makomishona dzi basi umakachita convoy ya president ho chiani mungapanga chizvi commission apanga chizvi tomeke that office is a big office. We need people a dignity, we need people with decorum, but Tita Mutharika amafuna apange impose such characters on us when the both courts have said they are incompetent. Ku parliament incompetent, no court yalibena chito zvapanga mvula zicha. So I laugh about my evening. Actually, I laugh today when Kanzi Gajidiga, what did you go court? The same course that Manuals. One was over a demonstration. What do one of my judge? What do one of Chief Justice? The same people that the amount one today, I mean, I wrote in a court, oh, you typical court, each typical court. Mr. Madikoria, Majaja, and also Puzil, or Puzil and a Genian Sauka, my Genian Sauka, or there was a poll, could be a PhD. It was a PhD, I didn't break it in judicial. So, Nzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu sovereign. Yeah, I mean, you shouldn't be proud. Kumango Jamakara, I saved Malawi. You saved Malawi. What? Did you save Malawi? Well, if these things are happening, it means Udi Arimo Festival. Some against are out. So, not today. Because, look, this has happened. Mm. The judge has said this is wrong, it's invalid.
Then, yes. Figano Pokuti, Aguenila, Abelegi Maina.
Yes, yes.
Atat.
Yes.
Amenaga president agaji de consider
yes.
Kuda crema commissioner.
Yes.
Tiguaona zuji diga zmeni.
They have to.
Kuti kukanga nuruga maina sikisi.
Okay, so that's their only problem. A president yagandra maina au, ajua zojita. You still get three people. Ngani kuli ugai gana kuli kodi maina rumi zandani. Secretary General, Greseta Jeffrey, alimbali yana kuma. Iwo alibe Secretary General, alikupango chindanza au kampinga jina dandani. Ndiyo kumaina, kumaina. Tiwo na ura president hama kabachi. But the court has 7 days. It's a court order. So they have no room to maneuver. It's a court order because the court has said mubereke maina within 7 days. Because the court is mindful, the commission of Nigas is gratuit.
Yes, some
by elections. So the judge was mindful of that. That's why I break a seven days for them to do this. If they don't
get a budget, 7 days,
you mean, you have to go to a budget, even to a budget, even today or tomorrow or it, Abere Maina Abide who stand out for our president. Our president, Yajima Jawi, could take the commission.
Chabuino.
Yes.
And friend, Monam, we become
my friend, on Jesse Pankani impunity. Kuti Sizo Kai Samamua, Tawana's Mesa Chitika, Zama determination, Ombudsman.
Yes.
Van Twambida, many, and a son of the Bedouin Chito, Irigo. Irregular and irregular.
Yet Maramari?
Maramaribo. Kuma chimini chikundi danda rusa kwambiri. Zuru zuru rumeri. Mozika and the CEO wa Mrakwa Rome. anapira pantundo we mupanga target arome ya so I think zimenezi ya
sizabwino nga
sizabwino ma andu mumarira mariro wa uchidanchi kwa kuruza chisango cha kwa DPP ni mariro you grieve you reach a stage where you accept if
you move on and participate
and participate
and also
reflect.
Yes. This is Africa, group. Yeah, it is Africa, but as a Vomereza.
It is in their own interest, in their own good, kuti as a Vomereza. If you want to know, kuti pamariro or in the process. Musakolojo manena kuti munthu marira kufuna ndiro
wena wena kana
libanga you go through period of denial you go through anger you go through at the end of the day
accept
you are saying would if it is the end se bwino chukwa the kulibe malamulo a MCP kulibe malamulo atose kulibe malamulo amene akupanga apanga atose kuti apange punish ajani a DPP wolo amene analipo kale ndi malamulo omwewo amene alipo amalawi atavomereza
aziko
so panapo kulibe malamulo kuti akamanena kuti iya if a political witch hunt or if akutisata iya you are irregular so amene andu sakhala malawi muno popanga maintain zinthu zimene zinaende bwino if things were not well sizinakhale bwino ndi mnawononga zinthu musakhale ndi mtima onena kuti zinthu zija andu asekelera Kayanda chakwera akhalapo chiwaka akhalapo chakwera iwoso akhala irregular how do you perpetuate zinthu zimene sizinaende bwino so kwa ine ndiwapempe kuti nthawi zina you grieve then let it go and then refocus and say kuti how do we move forward that question is what should be bothering them now tiende bwanji kupita kusogolo 2025 ndi pafupi kuma mukamali pana ndikuti not wanting to accept kuti anatipa chisango when everybody was clear munthu anawo mudaruza mwachitsa manyazi so zimene zimwina ndi chinthu choti ndapembe anyamatanzi athu wa anyamatanzi anu wa amene akuyendesa mabunge wa asarowesemo za mtundu asarowesemo za ndale kuti izi za anthu amene ali regular inde munayikanamo you should understand that when you did things wrong munadiyerera panthawi imeneja people will not want to perpetuate irregularities or irregular things so in a I would ask this and woseo kuti asama konde kulankhula kukhalanga ti political uchanti kulibe malamulo amene amapanga favor chipani cholamula olugulu lolamula olu malamulo amene alagesa amene analuza chisango
malamulo ndi atonse
yes.
Sama yangana nkhope
it's a template ilipo kale
chabwino
yes
now tikamakamba nkhani yonseyi choji ikumatifikisaso lero kodi zimene zinachitika mbuyomo zimene zikutuluka padakali panopa ziyaphunzise chani atsogoleri athu amene alipo panowa
lesson yaikulu imene apanowa yonena kuti aphunzire kapena ngati dziko tiphunzire kunena kuti dziko lino lili malamulo malamulo sasita malamulo sasita ndipo ndiyamikire pano kuti president Lazarus Chakwera mmene angolowa mboma aone chinthu chibodzi nthawi zonse za malamulo a dziko titsate malamulo a dziko sizikumachoka pakamwa pawo titsate malamulo a dziko I think as a beginning point that's the first lesson whatever you are doing in government kamukusankha munthu udindo kamukutani please follow malamulo because mukapanga follow mawa zabwera mawa kuzabwera maza juzuma wina azana kuti izimbalawitsa kera kukumanda ma benefits athu kuti ayi munthu wagwira chito zaka 6 zaka 7 iweyo basi apa pose apa supeza chili chose asakupatse for your hiring was irregular zimakhala choncho so asapange choncho atsatire malamulo asapitirize zimene mapanga anzawo it's very tempting to say I wonder takakhane kwakuti kwakuti
ndimati nzitero George kuti pamene atsogolera amene mukuti alipo panowa afunisisa kuti asatire malamulo owasatira awo adekhe bwanji chifukwa mbuyo munanga santhu aona kuti zimatheka
iyaye
mwina nkumayika pressure nkumatezu pamene ena afuna
upanga bwino amalawi owatsatira awo adziwe kuti zinthu zazina tiphunzire kodi zimene zikuchitika kukumagra zimene zikuchitika ku Blood and Water Board this week itaonaso Tobacco Commission nzabwino zodi munthu wagwiragwira ntchito kena kuyu just azichokuchotsa publicly kuti inu tisimbe chokani ntchito inu ndipo uyambira lechulano ya nzabwino zetu sizabwino ya and today you are in power tomorrow things change you're not going to forever remain in power zvino una zamtharika kuti amaona ngati kuti president uja saza kamena iwo akachoka kuzabwera wina amene akufuna iwo umakamba 2024 umene nama wachipongwe oh ai over my dead body is still alive today kumangochi where is this dead body is still alive and is no longer in power MCP, UTM, and
is it the reason why he's having problems to accept that? Because maybe Mawawa was hurt.
Probably. Komano puzolimenanga puze aleroa. Aleroa, lona guti. Mawa umafika. Mawa umafika. Masiku amatela kuchitseko. Komaka pangasitu zo longo soka. Zo tata maramulo. Palibe judge, aminako zokana na guti inumdaira zo iba. Palibe umbuzmani, aminako zokana na guti inumdaira. Fama na mula tata iba. They will be able to go and defend themselves. You know, we did have this DFG, tunasara maramono, tashimu abadi. Iyai, case dismissed, atpari bino bino, piti zanuka. So the key lesson that they must learn, mkonena kuti, utsara maramono. Zimina kama president iso, aliese, azifera, mboma, kaa kuti nduna, kaa kuti mapiesi, kaa kuti maparastedo, kaa kuti chani, and what's that lasso, azizwa kuti iyai, azideka. Nobody is going to say, oh, I want them sister, from day one wazi, dino asi oo, ahu, blunt the order board. No. Mugabange,
Zimakoma, Tarimine,
Zimakanga, Zimakanga, Zosuna,
Palodambo Sans,
Zimakanga, Zosuna, Koma Mutama Sans, Umu, Mutsugumozi, Mofe, Sambi, Wanga Point, for the Surajan,
eh?
For the Surajan, there's a debt,
there's a
debt, there's a debt, there's a debt, but it's because if they fraud the law, so maramulo, rule of law, no impunity, because impunity will not be accepted.
I'm full and mona memiga mono lesson
kwa yes. Ndione na kuti isa satiridwe, tendi satire maramulo. Amina ripo pano, let's avoid shortcuts. Let's avoid kupanga zintu zoti zirowe mimba mwaife. You and your family ndi inu nok. Kanguni muna zikale za chipani chatu. O zikale za ife toka. Look, nkane zonena kutimuna zikula manyumba zano aja na nkumuandea dause ya maka kula manyumba tobacco control commission. Mwachi nyengo. Zimene zizima bwere la chukwa you lose your money. Mwina mwa mangidwa nazo. Oma zera zosa kala bunu bwino. So iyo swali pano. Apange zintu mwachi lungamo. Zima koma. Aziwe kuti mukadari rabu msistimu hii. Very tempting. Bwana tima panga choncho, tima adia choncho, tima pesa choncho. Alipo ena, mene afuna apotoze antu maganizo. They should be very sensitive. Tikufuna kupanga zintu, katufuna tikule mafuta, tisatile ndono meko. Transparent, aliese akuiwona. Katufuna tipeleke makontrati, kande amarebu, kande achani, zikare za ditu za ndono meko. Zizakare zonena
kutumina. Zorongo soka.
Zorongo soka. Kakuna tukumpasa kontrati, wopanga print ma passport.
Atengi passport kwa morongo soka.
Morongo soka.
Unidi passports. Yeah. Unidi passports. Maramulo, yes, yes, yes.
And mene abwela maza jizuma, ndiye kanza wa atone general, they must crack the whip. Osa tikuti mtu anapanga contract, yota Malawi azili ipira ma passport for 10 years, kata zaka kwebede, so dura. Zindu zimele zika kare, ha?
Mpana kwebede.
Nonga. Tsunami, ndi mtu wangandu kafuzle.
Ni kuziwa,
hodi kukwebede. Mugizwa, kwebede, nungi kare kare, nifini, 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 kutika.
Infinity.
Mama tizia ma, tizili ipira ma passport for 10,000.
Ma infinity, ya,
yi. Infinity,
ya, yi.
Kodi process adayamba ija basa kama plastetosi omwe aja sipakanapezeka njira kuti mwina tingochita onse kuti tione kuti zinyasi zina njani zimene anthu mafuna kupimba kumene ku George
zikankhala chocho ngati anthu probably makhala ntima wachisoni kuti sono zimene zikuchitikazi ena usowachidwa chito kadzudani koma malamulo ndi malamulo sizitengera kuti how I'm feeling emotionally it's malamulo ndi malamulo so zikanakhala bwino kuti zikhale chocho sadly kuti it's ending in people losing jobs because of it's their fault of course probably partly their fault. Badly, they were trying to save the powers that be. Probably, Rango Wauza would be done. I want to bang a campaign rapid. Zabinibi. Come at the end of the day, it's important. Maramulo at the way. It will teach a lesson. What all say? Kuti Mugabano Salamamu is Zuonegrad. Yes.
Avola.
But can you listen to one of Kayo Votai? She was in my age, Zumaja, and Abanga. Set template anapanga diteme kuti munthu ngati suna ende ndolome kwa iyi so pano zitengere ma board respective boards Amina haripo
aonige maparastetu zao aonige
kasi ya ntu wawari akwaziwa ndukumi watukine body hili yose imene hili ndi kuganiza kukara body inayangana one of the first things umayangana umayangana financial position imene hilipo umayangana kuda ntu haripo awasiwa anabwela banji kwa karamasiku angati kuda ntu hali nao paka karefu kena kaje zima kara banji and you should be able to come up with mwina audit ya mantu kuti akugira chito munu anayenda banji. So you follow the same established precedence, which is ungu maramu many other precedents. Meza chidika awanenda chonjo, ndota maenda chonjo. Awasu tumosu mosu. They only seem to ask for many authorization. Kwa mwosu mwosuwa, body yemwe yuko tukandi pambu yuko anisi. Chukwa sumungali bera chizume utabwele nda uzonsi. Kuma inuso, mena kutandiza na sekula njira. Ndozi nzuko za mabiti lila. I'm very sure, ngakale menga za bwele wina ombudsman, azaka hata sata njiri, ndoto meko zazi. Kwa zilipo zina, zili maripote lake sana rembe.
Yeah.
Andiko mamene zime ndia makoti, kisidi uzuwa za ombudsman, zimene ana ziamba kare ena kuti atani.
Azimarize.
Oro apereke, zimene zili zoenera kuti zipereke edwe.
Chapi. Chiboma ni chimashini. Chimashini chimene chichima pana, chima luma, ndi chima wawa. Adaya nkulapu ntawe mene avuwa kaunda. Avuwa kaunda atalamula ku Supreme Court kuti kuchitikeso chisankho sada kutisidwe. Adasaka saka court ime adakalipeza lime ama ganiza kuti mina ndilali kulu posa.
Adasaka saka.
Nanga ife kuti mene kuti ndia human rights. Alipeza court ku Tanzania kwa Arusha kumena nakapepa kuti mwina mwake liunikeso nkhani mene. Adabwela kuzaseva kumalawi kumina madigila zinza aujeni tuna jeno. Ata unguza alemba. Kalata kwa uza kutai mulibe jurisdiction uziku la Malawi nkani ngati zimenezi. Yes, Malawi sisiki nitole kuujeni mene hii yoti zunika mwina nkani zopukanjina na maufulu dilala kunolo kumwela kwa Afrika. Kodi avua kaunda. Adali nazo zwa ineleza George kuti apite mameri zake ankhani mene kuti akasake mwina pena.
Avua kaunda asadvise nthawi ngati dziko. Ngatiwo alini ndalama, alini nthawi yotaya. Ife ngati dziko nthawi imene tilibe, ife tikuyangana chitsogolo. Auza ambiri kuti zimene akupangazo nzoti zizathandiza chichose kuti zimene apitalo loti mulo Malawi sitikuliziwa mpangono pomwe ndipo lilibe mphamvu. So vankani meneyo imene apitira avuwa kaunda iwo kuno makhoti onse adabva nkhani ili adabira ku high court pakana Supreme Court. Supreme Court nkomaliza mdziko muno malamulo amene ku Supreme Court is the last mdziko muno. So ndi munthu wina citizen ukapita kukhotera ku Tanzania kuti ka African Union
kuti kupereka kukapeza kuti ubwaji sana alangiza avuwa kuti nkhani mwati bweresera iyi ifesi ya mbali
mwina nthawi yolangiza sinafiki mwina amafuna kuti aboma achite nthawi sinikaziwe sinikayankire. Koma, it's a waste of money, it's desperation. It's so desperate. He has a battle to fight with Caribbean Central. Chisanko, chibuya. Aga kwebane mwene undazao alafu mwone. Aga kwebane. Ano hongana baga sakesu. Usani understand how, of course, it's his time, it's his money. So he's right, got the right to waste it. But certainly not our time as a country. He doesn't have a right to waste our time, to waste our money, to ask him to go, I general, I don't know, 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 what is happening. And that's why it makes sense if we continue with the process. Because they know what is missing. He's wasting his time. Instead of campaigning, instead of using that money to campaign, he's using that money to lodge a court case with African court. You already believe in Pavos, Zuzong, or Zuma. I don't know how Zawoodi. Is this not an appeal court? You mean, Abida? We have been court in Supreme Court in Adanagudi, Chisanko, and then we know. The same court talked about even presidential election. So what makes him think Udi, Chao, Jaun Kadabina, and Dabu, Pamanaja, the Chazigo, and Dabu?
Chapu,
yes, and Vola.
Sipano ndi Giza ndi George kuti ndi na kamba kongani ya vua kambira kaunda tu kamba za impunity ya mtari.
Yes, mnakuza
kuti. Hii ndi extension yoneza kuti antua ndiwa mozi sama kala ndi asamare mekeza ziko rino ndi maramu wake. Chukwa mtu Supreme Court ya kwanu ya panga determine ya pereka chinganizo chida mini ya determination ya bwino. And the Urindima, Ukai Maso, Kapanga, would you fix that now? If he was denied an opportunity to take part Mwina mkana na utia mwina kuna wade paka kare ndipangia advocacy chua advocacy ndio na utungo funa mwina mwina mkulepo kukuma zimina kula mkula suzi ngatenge ndwe yaani ndoto wangua
that's
the hold so mwina mkana na kutu mwina leka maraiti anga human rights apuka nyino kuma kutu mpangezo chitango mwundu yu mwina pikisana mwina siyana kati 2 votes kati jani mavota yaka uchepe kwa mpia iwe ukana pita kukangu limba na kwepa na naira ugaona kuti ine ndine doro andi ndi
akula super za mkula sota akaonese kuti ndoro
yetu ale angalisa kwaura na wina that's what he wants the people got vote me why is what
siko ndio utakana panga kuti kupanga zvezvi koma kupanga chonjo zvinoonesa kuti supere kaurema you don't legal system yanu so iku
ndi mwana wange ndi mwana wa legal system ndi mwana wa ndudu yes ndi mpire ndi mwana to the country the country's laws ndio zikapita kukwina basi kwani wewe hii hai kama nipile kuna Tanzania kuna is Tanzania mara what kind of is Tanzania mara ndi mwana utoa wa judges and the judiciary
anzato mimi mara mara anzato hapa yanganira za mara mungu maro yao ndingo kupempana kula ku drama nzokoma it is nice to kuti mtu muga
do some business
kuti client yazao pempa kuti ndei wenga tiloya basi kupeza kwena ache
iye ndangazukandi kupaka zose ufunikira
badi client ngati ukakamira
ndo amamira iye komazero yazano
ndero yasumuza kuti yayi
iye iye munawasandipasa ndo akagunda akakamira
ndero yayo kuti yayi musandipasa
kodi 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 kale kuchiparara mvula kuparara kuja ora madora amazoti awa cheta inu lendo. But it is to try their best. So probably that's you know Maloya and the Abagire. There's nothing wrong. He is a counter so a wagami. In a honey, take it if you don't Africa.
I think you can't say it. Iwe ukana
nomuzo kuti yapitani koma yowakara you must have kantima kwena kuti amwene nkhani ira kupenda kusukose yenera kuti pite ngati mukufuna tende ngotanzira pa ground because how do you advise somebody ukuzwa kuti kuti ilo lilibe jurisdiction over our constitution our legal setup our constitutional setup ukuziwa kuti ngakhe wapita kumene kuja ukangopanga pomwena zimene wapanga nzanga gift trapez advocacy so ndi uchita kuona unga drama za mbili bwanji
chabwino so alitawe zinato amvula ukaona kuti ndi uyiuluza umangofuna ngomkandakanda nzakocha kuti angoneka sota pamenyana ni munthu basi kungo basi ataluza kusplima ngofuna ngokandakanda
so makwa bwino because as end of the day nkani ikachita ikaenda mosakhala bwino azona you realize kuti counting losses awona wonunga vilaya vabili ndama zimeza kana zika mkampeni yao
akijila kampeni?
Because ikandi ma milioni angati ikandi 20 milioni kumenzi wa ndo vota mwina uwi na ama kaa fosa hawa kakaka nafuna kutia chabu ino ine ndiende ma ndo vota wa sewe kaa ndo kwao ndi yaone ma anduone kutinda panga chituku kuchokuwa nila ni 20 milioni akana mwina akana panga leverage ya nzao cha mwone akana pijua kwa kupanga experience zima jilisa mayazi mwina zima onesa kuti iweyo mwina sumaga nisa bunu bwino ya
chabu ino mungone na hot current pompano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page kumanso mungumvera program yomwe ipa wireless yathu ya Times Radio tupita ku break khalani pompo.
Sometimes
stating the obvious
is your only choice.
Times Television.
Times Television.
Times Television is Miss Malawi
Television Station of the Year.
Ndizodabwisa ndimene imaendera nkhani yakusalima ndi ambeni George.
Sizodabwitsa. Chifukwa takaduka mkhani meneyi ndipo konkunzo ndinona kuti ndithu anthu ife panapake mitu sigwira. Ngati Malawi. Zimene machita zimakhala zodabwisa kuti awa ukaziwoche u want to do watch kodi ukaziwoche kuti wapanga zimenezi chimene motivation yawo nchani ndifake ndipano ta mwina ndi ababa ali apo tu awa ali apa baba mfake auchita motivation ya ntundu pene chifukwa nzosatheka kuti zimene zanga zivomere pamene ku India tonse tikudziwa timaona zithuzi timawerenga news timaona pa TV kaa pa chani kuti ku India sikulibwino zavuta sikulibwino matenda amenewa agwira kwambiri ndipo maliro ochiro panga overwhelm even systems zao zavuta. Then someone can allow some people from that country to enter into our country. First of all, someone would say, oh, hey, abwere, as I'm angry, I'm about, I'm a shitty, open a shook.
40.
And during that time, why didn't someone say, no, pause, don't come. Tidigre guy, I'm sabwe. So, then abwere Africa, Pagamzu National Airport. We have immigration there. We have health officials. Uvomera linda, first of all, da,
Loan.
And how India? How? Can I go and go to Jerusalem?
Ambassador. I'm only some certificate.
Yeah, exactly. No quarantine. No journey. Pass bill and bill. Grand Shiro. Muzika manga mababa. What do you mean about? Meaning my boat.
My boat. Yes.
Muzika manga. About. I'm ashamed. Oza sugar.
Can I go in a wind bubble whistle? Come in.
Yes.
We learn to go no 4 days.
At what India?
Yes.
Abera Zulu is another one.
Kwaye zame bache mwabeza wati mastatifiki dawa janala boza.
Yes.
Wina mpaka na nati
siya. Amalawi ti machitabu anji. Ti machitabu anji amalawi. Ineyo mpaka na bano, I don't understand this. I don't understand. Ti machitabu anji.
Who is going to make us understand, George?
The officials should give answers. Ndagambaza immigration mpumpang. Ndagambaza za minister of health mpumpang. Ndagambaza za wati kukampani kusalima. Fana mena mpama banga important. Afunika uza mahali. What is so special about these Indians? When we have matengeniko colleges, we have polytechnic, we have uchali, to prince hana atu, umangama bauti. Agati mangire bauti mkwa windi. Ya mashi.
Kwa hivu nchitu ya niwa mkwa 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 mkwa
mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa
mkwa mkwa Ukamamba nkani mene hii.
Iya, tumeno nkani yoi maka ndifo pepepera. Chibukwa, zizo kazi, ndi mnenya zoona, Because normally zi ndi zikala ndi mantra. Mantra uti, na ukopya. Kuma tizi, pepene tukopa, kumaso tizi ziwa kutukoti tipange mitigate bwanji. Zindu zima chitika, zima kaza mbili. Niko za kurangwa siyo kao, hivi na bari ya atuwa kumalawi, pana never last week, pukuti, South Africa so kuri variant
ya kuri ya tundu Africa rule for 2 wa jao in terms of lockdown
tukubweleza andu mabasi
kuna janda Malawi ndo
nanga yai kuma ndi watubweleza andu mabasi tikunena so kuti malomota kwefura sitizwayeza tizona ma certificate tukuzwa kuti akumakala fake ena ze tukufuna bazibwera kandi kuchayona cement kandi kuti zindu zijadipa zoona kuti siti kudziwa kabwa South Africa siti kwaswa pa quarantine City was sunga and then go through a process. Because the expensive. We must accept that expense. Put it in the Singatore. Because if you can have a variant of India, or you may have South Africa,
City was sunk.
Because our facilities are good cheer, Singatore. And our economy, Singatore, when I see more good to bang in lockdown, I'll give that to
you.
So if it's money, go to my decision. Tawza zambiri, ama kala ukanga tu ubwira mbuyo kwa mbiri.
Obebera.
Kwa mastri ndia.
Ya rura tani rota.
Amini huwa charge upanga ma responsibility. Amini kuma, ama, they will look at kumbari, dara. Because there is no other better reason. Ningani zambiri zimeti nga zinene. Ka iwe ndi undongani, uziwa mina kala andu wajena, mangito, au panga abdakta andu, basi mkwa panga safe status, masiku wachepu. Aya, akurugila kote. Kwa mastu because achokila kunja.
Ndiye noti dani, ndiye antu amena kuzidwa o, tili bakani omwei, kule o, amena namba kuita nisantu, ndepa la Malawi anzatu, amene tina pasta maudindo, uta zite yanganila muzibatamu, komanso mwina au nduna o, na zoro yetu luka, ndukulo wanziku muno, ndiye na onso kuzidwa, George, titani nawa Malawi amene wa plasma, na Malawi, mina afuna kuyamba ndamfu.
Afu, amena kumisa jitetezo, chote nizipanga za chirungamu, pakari chirungamu, ndiku za odena kutima bodamu, Songwe border, kaya paakia, zambiri zoipa zukitika. And zimene zima tandiziru wandi ndarama. Corruption.
The poop zima chitika.
Zima chitika zambiri. Because nga kare panu, andwena uroa kukandi kusongwe. Mwina kuina ndi kuina. Ama roa be, osa yangana, zodi mabiba lawa paribi. Bora mu, eni vopo, passport mwa muja, mulika ndarama. kuti ndiye anthongo dinda samanga naso ya
so ima yankhula ndi drama imene
ndama ndimene imalankhula so choyamba chona kuti mabungwe anti corruption bureau a police ngakhale kuti madera mwina magera police omweyo akudya nawo ziti zimene zizi now mabana they looking elsewhere chikumafuta zokwambiri chikwa ma station amenewo akumati maso anthu amene makanga ndi reject sakumati anthu amene ali patriotic afuta apange zinthu za chito so mwina tilimbise malamulo tivomere kuti as Malawians, tipange jackup, tipange zintu, zochanga muka. Zona nakuti, if we really want to fight this disease, tipange machulungamo. Kumaso tisianise so pakati pandare, ndi matenda. Chuka mkuona kuti matikatari pa COVID period. Tikupanga makampeni atu. Si tikuto kuona kuti, mene tukupanga kampeni, apanga observe ma COVID protocols. Ndinachita manyazi ndi chitone. Apa nga organize sunga zi kuru cha chalafu mwoni kala kukatape paribe amena na ana vrama mask andi panayi besu kulana ya sokurela kura kuu wose mduna ndi ena wopuma ena ewa yari yesa ne panaribe amena magani za zoti kuri tipange bwanyi bwene tipange za zokusa nangaze panaribe andi zimene za zimba kiso kutupano nanga zukara bwanyi zukara bwanyi tukani za bwanyi
mfanya kima za mba tuhosewela mpira tuhoyimba mamba kunena kuda andari kodi muzima ma restrictions wa muzimu kuti kuma nao ife pamendi kuona kumisongkane andari kuti kumakanga kuti mwina task force siku yanga nako
kumine kuko ndipeno not even anduna yuwa za aza umoyo na nkira president anazu wana zimene zi kuma paripe chipina na nkura hapo chuka nanga antu amena jizaji tika bwanyi mawa zada ndaure kuti matenda mene iyi yavuta kwambiri iyi iyi let's prevent isonga mufuno panga ndare mupange observe ma COVID protocols zimene zwe zabwino it is good musaike moyo yama ali pa chopiezo chwa kuti inyo mufuna mpange achieve politico end choncho iyi
chapo George tikufusa fuso limene kuti titani ukamayanga fuso limene li paliso nkhani na imene ufuna kuti zipatikiza pali nkhani kuti virus yafika ndithu mwina god forbid ma numbers nkuyamba so kunyamuka tili munyengwe metu kamba za vaccine zizichita play bwanji zinthu zimezi
George ineyo ndipitiza simu ya wanelo la Malawi ndithu ndifo beberadi upepera kuina kumeneta chitaso wa Malawi kukone kuti matendawa ndiko futa ndipo anthu ati uza kuti amena funa kuti ntendai akhali ni chance yoti ikabwera atopanga survive mkupe anga fight tipange vaccine but look at our numbers that is za chitika zana zana ali apa president apanga kachiwiri utipasa chitsanzo kuti chode chode ten tipange upeza kuti anthu akukambaza zina akuti 666 o akuti kuli chani o zimene zimutha kufa o sizabereka o kachiani zikwirikiti in the end we are exposed a Malawi taiwala February January March mena anthu apitira amapitira anthu anzatu
forte amalapa
tizikhala kutibzona tidingane kuti iyi tiwale za vaccine zosabira so point number 1 amene akupanga ma mistake nkhani ya vaccine ndiona ngati kuti it's time yonene kuti ameneyo alangidwe as they should not get away with it Salima factory sugar factory ku Salima the management should not get away with it nkhani zimene zuka kuti ma agreement kamachani azipange review zodi azibereza anthu kuno zamanga mabauti pamene anthu amatha umanga mabauti mabobo cha ana amadziwa kugwira zimenezo ai sizitsalisa chijose wani mukonena kuti mfuna employment 1 million yet you are giving employment to Indians you are exporting jobs to India umanga mabobo cha pamene anthu amatha umanga mabobo cha amaphunzira ku matekniko ka kuti matekniko ali mkerekere mtsuko mu a private nda private
fetikona bobo cha ndoda kudula mas
ndira ya ndoda order boda azadulira majes so we should take someone from India to come and uzamanga service
manje umanena George kuti sugar sikuti ndi product yoti angoiphuzira kumene takhala tikupanga sugar
za manje sugar only sugar
titili nawo anthu odziwa kugwira sugar
ronoro yofo yani
kusalima
kugwira
ni mabobosha
I don't know that's why ndikunena kuti ngali kuli agreement imene ndinena kuti 40 ka investment ya joka ku India ka ma shareholders ena my government Indians then that agreement should be reviewed because it's a bad agreement and whoever was signing it no sungura mutu because there's no way you're going to say bro podi mwabesa investment that is renga ma technician yanu gwera kuno uwaiwala kuti wave on technical schools uwaiwala kuti kuno kuli master employment aiwala kuti kuno ko we have our own boys and girls amenze zakho zopanga that is very wrong so zimene zozo those people, one, that review should happen. Two, whoever made that decision, should also be taken to task. And then immigration.
Now, to come back with the vaccine, I mean, uptake yake si kuenda bwino mm-hmm. Yaya anthu ambiri bada kamuzemba zemba mwina chifaja zomveka mveka mm-hmm. Tukuona maiku anzatu mm-hmm. Akubwela ndi njira zina ma incentives mm-hmm. Mkuta anthu wazibaisa mkuta mm-hmm. Ni ma targets mm-hmm. Amajila kunina ena pofika kuti ngata America mm-hmm. Ikunia kuti pofika pa July 4 mm-hmm. 80% yaji population yaji kulu
mm-hmm.
Akale kuti abaidwa
mm-hmm.
If 18 million yomwe ipano tu sinafika even 500,000
if you want, forget about or even 1 million
sinafika tili kutali nditu kodi zafika kodi zinye ngila na mina nipo nula uje ni wame ni majitanu mina kwa zikaraka uje ni kwa whisky
kapele ulondra
kapele amene sidi mama afya zilu za tikati ngako bredi kapele tikati ngako sogo
mbukabaisa haupasa ni bredi
na katipange banji kutima namba za tu bange tatao cha vaccine obempa nde tufuna tati gaire wina ati sibayana atakulona tukodi are you serious with these numbers how do we balance this amfula ni mwona mami kankono
ini ni mafrendi amkule po yamba bankani ya how do we move forward.
Yes.
Ndi kupanga comment. Kani ya kusalima chuga. Ndi na jimeja vuta ndi kutupila kuti ndi kusakonzekera tikama kama investment. I understand equipment ya salima chuga is highly computerized akuti with using underground irrigation.
Chabuhin.
So ndi jazwa zona kuti mugusaina agreement you allow an investor sumu kusata. Because what should happen is, if you want to start manufacturing cars in Malawi, you must send your papranija and vajaka pusire a current knowledge.
Ya machine kubwela au?
But if you don't, then you run the risk of saying, andu amina kubwela ndi machine aja, kubwela ndi machine aja. Because you are not ready. Makariki wa matu, tukupuza andu, zamanyo. When they use it, it's not because of technology.
They are computerized.
They are digital. You're not ready. So whenever we're looking at things, this forward plan. We want this investment within these 2 years. If and anyamata atu sadan aponzire, and ask the same people. I carry my apprentice anyamata atu within 2 years. Go to wakare asiwe izo na ngosi abambari. But going forward, ngani yina imene maichura vaccine. You funika. Kwambiri, because that's the only sure way that you can minimize mwina kutenga kachirombo. Tipempe kwambiri azatu ame bingo mapasta la enawa. Ama they meditate against vaccine. Pare andwe naso andare, amenesa kurankura in support of vaccine. Please, vaccine is the only surest way. Yimene munga tinga limbane nae kachirombo kwa paripe njira ina, zojisa manyazi kuti aboma agure mankwa lambiri, panga kutaya kuononga pamene ife tikukana resistant kuti ayine zinthu zinzovuta tiendira ndi pankwala atizi zikoza kuti thandiza kuti muna ziende kuno bwino so mwina apitirize civic education mumipingo mosemu mafumu agwisa chitu inuzo atulankhani akupangene enepo kuti muzita kupanga ma messages wa kuti mafotokozi ere chikwana nuzo mwina kuti muziziwe zinthu izi
chabwino tufika gawo lomaliza la program yathu. The program we know today, banga mwapadira dera, chifuwa ndiyo maliza in terms of bwana George Gasagula. Amene sobano akale aku sazika, and amene magonda program imene. A George, ya figadu ntawi yukuti mpange goodbye. We shall meet tomorrow.
No, it's true, Wanda. It's my last program. So kwanga nkungu thokoza basi thokoza poyamba bodia times bangamaga managing director bambo bamujigalia poni pasa chance kuti nikhale pa program ino poyamba bwe uzamba chiro ku times television kubera program ino poni pasa ndeni thokoze what has happened in the last 6 years in my life is just phenomenal. So kwanga ndikuthokoza komaso the audience hot current in the program mine tinango iyamba nthawi yomweyo just caught up. Why? Because it's a program that has authority on issues, it talks with authority on issues. Komaso nakhama issue nakuti akukhudza anthu and speaking direct to power without fear or favor. Very, very few programs in Malawi, even in other TV stations, do that. Bafunika courage. mafunika passion to your country. So to have such a platform and kuti panga trust kuti tipange zvenezo ndiona ngati kuti chinali very big responsibility on our shoulders, but I think largely I enjoyed it, and the feedback that we're getting from the audience imakhala bwino.
Muganiza ngati kuti program iyi ya kwanilisa zolinga zake hao mwina muzaka zimene makhala mukuipanga mene munga ikanizira ndi mene zakhala mwina fit kuzera program imene taonapo zinthu zanji mwina zikusintha kapena zikuchitika
za kwanilisa kwambiri. Most of manga nthawi ya DPP for example dziko linali pa moto. To begin with, dziko linali pa moto timakamba za impinde pano kuti hamene you discover kuti these things timazikamba kuti zizolakwika ndaimeneyo ndipo samamva koma what has happened, it just simply shows kuti zako. So you can infuse kuti program kwambiri kwake. Yeah, when it's also kwambiri kwake, there was a time we were heavily bringing people like Landuna, we would argue and tell them in the face, kuti inuyo mupanga zora wiga, mungu limba na chino nukanoka, ndipo chino mungu batana, simu msatila maramuro, amabwira bano, they would talk, but it matter wawuza in the face. And that sort of exchange, many people will not make Saudi, and to know this is the program that you want. So it's even when you have my figures out, pa TV, whatever, programming.
Yes.
This program has always been top three. So it's a program that has really contributed to why I'm going to achieve Zolinga Zaki.
Now, and who are makala kulandira branches, mimi mguya mkula bano. Tawu zina makala mugu susa na mwina ndizi ntu zikulu zikulu, you know, you come here and study hard hitting, uche. So, public office, kumansu audience, imalandira branches.
Ena amalandira bwino. Ena amaona kuti tukambazi nzone kuti ndithu zifunika zichitike zitheke ndipo tikukonda dziko lathu. Ena okwiya amakwiya. Umaimba mafoni, sometimes even threatening our lives. They would say
kuti ma classes opiezo.
Yes, kwambiri kwake. Ma message titana nanu. Mupanga yino mfuna mwale inga da. Inu ndinu azeru zo kwambiri dziko lose ramala nzeru ndinu kuti muzikambazi nzone. Ena
kuti mukalandira cho chicha. How was that affecting you mukabwirano next program?
It was, as human beings, it's a human effect. But we would always be encouraged. The MD would always say, no, don't panda any. Then I remember there was a day, there was a time with in security in Mbago. Yeah, you won't just admit to him. It's a good day.
I'm going to go to the house. How has that been an experience working with George Mwina?
No, it's a Kalabuino. Actually, he was an inspiration. Also, and I will represent him. Cinema kalandi muntu aita jifi amene anga ndiseke pakamo so ine mena kuti ine
umako kujira ndi tumbusa na roho
kuti
amvura kanene izia ima masuka kunena
zvinhu iya iya ni manena kuti iya izo kampira na izvi zvingafike. So because he gave me that opportunity kuti ndizire na zvimene ineyo kuti ndimazikhulupirira mutima manga. And I know that there are times when zvinhu zvija and when zvimapweteka amata kwaiye kumimbira iyeyo. And akulu ena mamboma utanulanda kula
not only timan dia feedback kwatu akulu
eh akulu
kwambiri
kwambiri kwambiri kwa ya George would not go back and say I zura landuza kuti niyo atumzane banena be ineso zvena George has gone through. Dimandira ma zindosa pandao ya DPP we makamaka hari kuti kirandi panjaba ndipo ya unyumba kwano. So you tell George, so George says, let's go on. Mawa City Center, Zindusumayenda. So I would say that I'm a very good inspiration. You would move on, soja on. Because the program is not for the faint hearted. It's a program, somebody, but then you need somebody to who should. I mean, also good at that time. A current team on in a good. He's also committed to the cause. So he in his heart, the Mutama is an advocate. He wants things to happen. a perfectionist. Afuna zikhale bwino. So that to me, it was something kuti I continued to wonder. I mean, now for me, I can associate with the program for a longer period.
Now, so go to the program, George. We are going to be able to go to Sarandi. I am full of muscle. Yes, Chawes
Banda.
I must do your mom.
Oh, joining.
I want to
go to the hovering. I want to go to the no, so go to the Dabino. The program is set. I can tell you the origins. Timabanga kwa Gwanch. That time it was in the news. So on Thursday, mabwela ni Brian Banda uzabanga program mene. Ataona MD mene mabwela program uja. No. Anyamata ino awili no. TNT abese program ina. Yoru na kuti, mulini hawe okwana. Zibene mubanga pene bozo. The passion and the courage and the fearlessness that you are displaying to talk to authority. Zifunika platform yake. That's how the program started. So Brian left, I'm leaving. It is in safe hands, and I'll be watching. I'll be a fan. So I'll be a fan, I'll be watching. I think it's in safe hands. Viewers should not get worried. Maziko tinaika all these years daika maziko. I don't think kuti my standards will in any way go down. Chawes Banda is fantastic. You'll be hosting it. Probably you coming in as analyst. Amvula is here. I see a brighter future of this program. It is a program that must go on. It is a program ndiya Malawi, and I know even the audience wouldn't want this program to die because George or Brian have left. So it is in safe hands and it must go on. And I'll be a fan.
Now, tikambeza kumene mukupita. Mukupita malwanyu wanu, mukupita ku MBC.
Yes.
It's no longer a secret.
Yes.
It's an open secret.
Yes.
People know.
Yes.
Why the switch from Times to MBC?
Ndikuona ngati kuti young people like myself, I'm not young, I'm 50. But a person like myself, tukambaza hot current, tukambaza kwa Gwanji, tukambaza news, makola, mchani, managing newspapers here, chani. And there are others. I mean, I'm a car, we have a social media badger, busy, zituzenejo. No longer would he? How we are one? Yoti, ifeo, gule, you define ifeo. The changes that we want for our country cannot just happen if mango nena. Would he? Panganichakut. We need to roll our sleeves and get dead and change the things. Is it clear, Kuda Malawi? They want a different MPC. They want a reformed MPC. MPC has been there for many years. Surely things have changed. You can't have the same MPC that you had 3 years ago or 10 years ago. Things have changed. The tests of the audience have changed. You need the new ideas and new things, new programming, new ways of delivering news, you know, all sorts of things. So to me, I thought I should go and help. People have been talking. But then someone must go and help, and someone who is from outside see things there and say, Awulawulu, zituruza sitakunja kutu. Is it Tupanga, Tibiriza, Kwamwaji zibange chonchonchonchonch. With the team there and everybody, the board of directors, Minister of Information, government, Tose, we want a different level. So I want to go and do it, instead of just talking about it.
Chabwini, Amfula, kuyona MPC metu wizi wida. Ndi mina uka itengira George. Mwina kukrago ndika advice.
Nango kandi chibanzi nkama mkutu pandi kujia
amalavi kuli zima banzi kumene
iya inangasi ino chukuma kaa kutampasa chibanzi kumena kasi wakala pa system yoni na kuti ordinary isipia la machinari ya boma
ya meta hizi wa mbuyo mu kuni makai kujia za boma
ya iku jia pa za boma so people will be disappointed because George has set a benchmark ya moyo wake and they know what George says. What he writes, what he, how he organizes things. Zinduzo, since Zodimuna zima kuenda kuchemele la boma ya ai ama kuenda kutisachi nungamo so I would hope kuti apiti la ukabanga promote that spirit and so ndibange baji wili for him to perform that spirit the powers that be achakwela ndi timu yao ena kufomela kuti telemba chito mtu uyu ndi George Kasakura uyu George Kasakura ayu akala George Kasakura and the best he can do is akale be George Kasakura kwa mkafuna kuti mumpinde akale ngati wino wake wachemelela mwina zimenezo akanchosa chito isa na kwana 3 years chukwa na kasi so ena kufomela kuti but is is reasonable you will not throw mwina achili Jose to the wind kuti kuono kuma he will be first afuna apange save a Malawi not a political regime per se because the target audience will be could Andrew they must go back and look at the MBC as a radio of choice it's a region of choice what is that board because community could rabu ya mbili and I mean who are employed to kupanga propaganda chimene maziwa iwo ndi
propaganda,
and even now uone kuti and ama isesa nditu although mwina management ndi boma likuti ya identi pange za kuti ama funabe the only way they think they can convince mabwana is kulankula zabu ino za boma azo they will not point out they will not allow and waku anankuma kuza vinisa la chinamwari ya wala kona kwa takafika wakari umwari mwote ya pange chilo ina kuti abwesi mwabwelese nipona dausi amwelese upusa wakoka we expect that George will start opening that radio to all critical voices kuma atane nae pa kamera aoneke upusa ndiye pa kamera chua ntue nama na mkula buino alikunja upanga misoka bring them in the studio and break them in alimu studio so that is something but he needs support he also needs support in terms of financial resources kuti akari ndarama kuti ndu chizika kuti chikwenda buino buino he also need support ya Malawians because akanima ganizo uda amina imoni yonjo yes it's kala za buino I think he's going there to do a good job and I wish him well
chabuino George last words kumaso ma conclusions
ma conclusion ni wana kuti number one impunity atsogolera kuti amene amaonga kuti akhoza kuchita za impunity dziko muno I think zikuoneka zisanzo kuti dziko lino lili ma system ndipo the systems are alive and functioning they will be caught off guard so impunity sizitheka dziko lino number two Malawi TTC opepera nkhani ya COVID-19 tapepera kokwana I think panopa tipangezo za serious amene sana akabaitse akabaitse because neither hii ndiyo opya yatitengela anthu ambiri biri ameti kuwaziwa zosakoma zosakhala bwino uda vlog those people ali moyo tinawo limodzi ngati dziko papeto penipeni yes this is my last and I take a bow I thank the audience I thank everyone I thank times there's a new challenge that I must do and this is my last thank you of course I'm Vulas with Mozi that mapangira Mozi program we I thank Brian Ahmed namba naye komaso timu yose kuno times the newsroom support kuchani ma department yose timapangira Mozi kuti tibwere pano timaone ngakho kuti ndife madolo koma we have we need support kwambiri there's just a line of people kumbe kwa thungu I mean wose akugwira utithandiza mosokezwa ndi bambo chikadi oseo ndi kwathokoza kuti the last 6 years have been just phenomenal I've enjoyed myself koma sizobuza kuti I mean ama tionera kunja kuso bwina tikabwera pano ena timala kwira mwina simavana timasiana zokamba timasiana ma opinioni nimene lili dziko lino la democracy I say if I said something that somebody thought it's not right sorry tough luck but that's the nature of things so thank you very much
chabwino amvula 30 seconds
ine ngone nabo za impunity kuti mwina pray kuti impunity sakhale titenge ponziro zimene zikwachitikira anzathu awa anali mboma a DPP aja titenge ponziro chichonse chimene chikuchitika pano tenge ponziro we should not though ngati aboma apano dance to the sympathy cause zochokera kwa anthu ngati amlakwalo mweza kuta kuti amuti panga target aiya pamene mumapeza bwino muigarite muiregularite ino sumazoone kusumanangane kusokoro anthu pano pa program tipanena please zithu izi zimavuta zizakuvutani chomaliza is wish George success and welcome Jawezi program acha wezi ndio tenta I know you manage similar programs but ima kayo tenta kombi
chabwino pamene
muopheza
yeah apange set standard asikaweleke kuti zikukhala bwanje
chabwino so kuyambira ande kuti next Sunday tikhandi chawezi program ine pamene boso ndipa msirizilo pa program yathu ya hot current yalelo imene mwapadera dera timasazikana ndi George Kasakula malo mwanzanga onse kuno ku Times Group tikumfunira George Kasakula zabwino zonse pamene akayamba moyo wake wina uko ku MBC neyo sinalanga ndi Wanda Msisya malo mwa Bambo Mvula tatokoza mvula chifukwa chokhala nafe mprogramu komanso George Kasakula thank you very much it's been an honor
zomukambira
kugira nawe ntchito
zomukambira
ndithu ndatokoza tikunena kuti pitirani kuonera ma program otsatira apo mpano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso kumvera ma program otsatira pa wireless ya Times goodbye.